Mandi bulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephendela fika kelo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphula apha ke sidwelisiwe ke izinto ezitheza chana ke umqeqeshi weKaizer Chiefs amenza into yokubana ke makabeke uphulukana ke nomsebenzi wakhe pha kwiKaizer Chiefs. Okokuqala ke kuthi uStuart Baxter ke bedlalisa pha isenta bekezi ntathu match nematch ke ebeyidlala edlala lanto kuthiwa ke yi-defensive game iKaizer Chiefs ingakwazi no-attacker ingakwazi novuleleka ke ikwazi uba ikwazi uba idlala kuthiwa loo nto leyo ke abantu abanesikange ke ibaphathe kakuhle phaa kwiqela leKaizer Chiefs ke waphinda uBaxter kuthiwa ke ebedlalisa ke laa nto kuthiwa zii-defensive midfielders ezimbini unange kunye ke nomfana kakhulu Alexander bobabini abo bantu ke kuthiwa ke badlala ke umdlalo ofanayo ngoba ke bazii-defensive midfielders kuthiwa ke loo nto besenza ukubana ke iKaizer Chiefs singakwazi ke uba mayidlala ibhola ingakwazi ukubana ke mayi-attack. Enye ke kuthiwa ke umfana omdala ke ebengakholelwa kwi-ball players kuthe bengakwazi nozijonga bekholelwa kubantu ke abazokwazi ukubana ke bamakhe ba-defend kuthiwa loo nto leyo ke ithe yamchana kakhulu phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Omnye ke umba ke othe wavela ngumba ke wabalandeli baphulaphula kuthiwa abalandeli emva kokubana ke bemnqwalile uBaxter phaa kwi-Manchester Super Sport United bacenda ukubana ke makaphuma phele phaa kweKaizer Chiefs. Kuthiwa ke impendulo yakhe pha eyithumela kubalandeli zange ke ithandisa apho ke waye wathi uBaxter ebuzwa zintathe into yokubana kanalizwi na angalithumela lokuxolisa pha kubalandeli wathi yena kanandaba nabalandeli akananto azoyithetha nabo xa bebona into yokubana ke makaphuma phele pha kwiKaizer Chiefs akanangxaki angahamba nanini kodwa ke usalinde umlumzana ke uKaizer Motaung ngibe ngiyena ke azomkhulula kuthiwa ke loo mazwi ke zange abanye abantu baphatheka kakuhle ke yiloo mpendulo. Enye into ke kuthiwa kuBaxter phambi kokubana ke akhuphe loo mpendulo ekuqaleni ke kuthi uphendule abalandeli ke bebekhomenta phaa kwama-social media wathi ke akabamamela abantu ke abangazinto akabamamela abantu ke abathetha izinto abangazazi abanganamava ngoba yena ekugqibeleni nguyena yena mntu ke onguBaxter oyazi into okubana kwenzeka ntoni phaa kwiKaizer Chiefs incakasana wathi ke akanozihlupha nozihlupha ke amamela abantu abathetha nje kwama-social media kuthiwa loo nto leyo ke yenye ke izinto ke eyaphinde futhi yamcinezela abantu ke azange bayithande. Enye ke phinde ke yavela apha into yokubana ke uBaxter kuthiwa kakakholelwa phaa kubadlala abancinci kusho ke phaa kwi-youngsters ke zeqela leKaizer Chiefs emveni kokubana ke umlumzana uKaizer Junior Motaung wayeyibeke yacaca wathi iphula abakulo beyiKaizer Chiefs lelokuphuhlisa abadlali abasebancinci loo nto ke bayibona into yokubana pha phantsi kwesandla ke sikaBaxter ke akho kwamdlalo omncinci ke ongaphuhla ngoba ke uStuart Baxter kakholelwa ke kubadlali abancinci ixesheni ezokholelwa kubadlali ke asebekhulile abadlali ke abanamava loo nto kuthiwa yenye ke etheke yamlimaza pha kwiqela leKaizer Chiefs. Okokugqibela ke enye into ethe yakhankanywa yinto kayitumele Nkune kuthi uyitumele Nkune uthe xa efika uBaxter wamenza icaptain wambeka njengecaptain ke yeqela leKaizer Chiefs kanti uyazazi lonke lwa xela into yokubana ke akazi umsebenzi omdlalisa umdlalo ke oyi-1 ke we-MTN 8 zangaphinde ke amdlalise. Kuthiwa ke uBaxter ke beyinxalenye ke yabaqeqeshi bebekhona pha kwi-DSTV Combat Cup apho ke uyitumele Nkune waphefoma kakuhle kakhulu wanconywa wangiyena mdlali ke ebegqwesile ke kulaa tumente futhi loo nto leyo ke bonke abantu babelinde into yokubana ke uBaxter ke uzamsebenzisa. Ukuthiwa kuBaxter ke wenze ngathi ke zange ayibone kwaloo performance ke kakhune zange aphinde ambize nasebaleni kamfaka nakwilist ke yabadlali ababheka ke kwiimetsha zothe zidlala kuthiwa loo nto ke yenye ke yezinto ke uBaxter the ke yamchana ke baphulaphula. Nani ke ningake ningene nesinto yokubana ke niva njani ke ngezi zinto ke sezikhankanyiwe ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.